Kamala Lokoza, SABC, Studio 10, Auckland Park, Johannesburg. Nous allons regarder l'état de la casse et de la président Paul Mashatileng, au Korokile, Kodinakin, Télécopaning, The United Kingdom, Koil, Tafata, de Kolahano, Zakhebisano, l'économie. Bahi kwa Eastern Cape ba tshwenngwa ke tsamaiso e bong ya sepodisi go rarabolola dikgetse tsa bosenyi. Madime Mogaetsho. Moporesidente Cyril Ramaphosa a patilwe ke ditikololo tsa lekoko ba ne ba tsene kopano ya maemo a kwa godimo le lekoko la sekomonisi la naga ya Vietnam ka maitlhomo a go matlafatsa dikgolagano tsa ikonomi le tsa sepolotiki. O boleletse kemedi ya Vietnam gore puso ya motlhakanelwa ya GNU ya naga e tsepame le gore e ka nne go fetolela matshelo a maAforika Borwa go nna botoka.
We have great admiration for Vietnam and the people of Vietnam and the Communist Party of Vietnam with regard to the progress that you are leading in Vietnam to grow your economy, to improve the lives of the people of Vietnam. And we know that we have a lot to learn from Vietnam. And we are delighted that we have such good relations between our two countries, relations that we believe will continue to be beneficial to South Africa and to Vietnam.
Motsamo president Paul Mashatileng o gorogile kwa United Kingdom. Maitlhomo magolo a leeto la gagwe ke go tokafatsa dikgolagano tsa kgwebo le dipeeletso magareng ga Aforika Borwa le United Kingdom. Leeto leno le tla morago ga la kwa Ireland. United Kingdom ke e nngwe ya dinaga tse di nang le dikgolagano tsa maphata mabedi le Aforika Borwa, segolo thata mo mererong ya dikgwebo, dipeeletso, tlhabololo ya dinonofo, saense, bojanala le tlhabololo ya go fetlhiwa go go sa gobeleleng ga motlakase gareng ga tse dingwe. Motlatsa moporesidente o tsweletse go rerisana le maphata a farologaneng monogae le kwa dinageng tsa boditšhabatšhaba go bona dipeeletso le go matlafatsa dikgolagano magareng ga puso le lephata la poraefete. Mashatileng o tla dirisa tšhono eno go tsweletsa maitlhomo magolo a puso tshwaraganelo a go tlhoma kgolo ya ikonomi e e tsepameng go samagana le lehuma le maemo a tlhwatlhwa godimo a botshelo. O tlile go buisana le Duke of Edinburgh le go kopana le motlatsa tona Angela Rayner. Batlhankedi ba mmasepala wa Tshwane ba re ga ba ne ba amogela gore baagi ba kgaolo e ba se akarediwe mo ditlhabololong. Motlatsa meyara Nasipi Moya o ga jaana a kgannang tsamaiso ya mmasepala morago ga go thankgololwa ga meyara Celia Brink a re thebolelo ya ditirelo e ka se kganediwe ke lolea le le tlogetsweng ke go belesediwa ga ga Brink. O bile seno fa ne a jetse nala Region 5 kwa Cullinan botlhaba jwa Pretoria.
Ketelo ya go sekaseka maemo a thebolelo ya ditirelo kwa lefelong la Refilwe kwa Cullinan. Baagi ba re ba lebaganwe ke dikgwetlho tse di farologaneng.
This section le yetso e se duze na la manzi le
tu. Kgaolo e ya rona e gaufi le metsi a amaswe a a dirisiwang go tlhatswa taemane go tswa kwa moepong. Lefelo le le kotsi jaaka lefatshe le setse le le bongola ka ntlha ya go nna metsi.
Baeteledipele ba selegae ba re go santse go na le dikgwetlho tseo ba lebaganeng natso.
The area is still part of the mine's private property, which is zoned for mining and not for businesses. And this has been for the past 20, 25 years, businesses have opened because the residents moved out, passed on, and we need to actually recreate these businesses so that we can still have the tour buses from 10, 11 years ago, where the tours from all over the world came to visit the diamond mine, like the McGarty House Museum and all the other little restaurants and shops that opened and closed over time because of the rezoning issue.
Toropo e kolota Eskom di bilione tsa diranta, mepegelo ya Moruni ka karetso e supile fa di bilione di le 12 tsa diranta tsa di projeke tse o di sa wediwang di tshwanetse go phimolwa. Go le jalo tsamaiso ya ga Silas e ne la tofadiwa ka go tseela ditirelo kwa ditoropong go na le kwa metse setoropong. fela ba laudi ba masepala ba gajana ba re ga go baagi bao ba tileng go kgapelwa thoko.
There can't be forgotten communities in the city of Tshwane. And we find, I mean, there's an area down the road which we're going to go to later on, the Ovenwacht, for instance, the Kalinen, the Refilwes, you go to Winterfeld. Those are areas that have become easily forgotten communities because those communities have basically resigned from government. There's a lot of mistrust when it comes to government. But we are saying, as the representatives of government, we cannot allow forgotten communities in
na o gotlile botlhe go tsholeletsa ditirelo tsa bone.
The political changes must happen and they will happen. However, none of their responsibilities have been tampered with. They must continue with service delivery.
Masepala o santse o tlile go tlhopha mayara mo malatsing a tlang. Molemo wa ne motho ya SABC News, Refilwe kwa Kalinen.
A re kopane gape mmogedi ka tsediseng monate. Moisi wa maloba wa dikgang tsa leleme la Sepedi, William Matlawa, o tlhokafetse. Matlawa o diretse tirelokgaso eno ya setšhaba dingwaga di le 44. Matlawa o tlogela lefatshe le le ka kwano maabane bosigo morago ga go lwala nako e khutshwane. Dithulaganyo tsa tirelophitlho di tla itsisiwe mo tsamaong ya nako. Robala ka kagiso tokgolo. Molatofadiwa wa polao o lebile seretse o ganeditswe ka beile, mme o santse a le kwa kgolegelong moraga gore kgothatshekelo ya magiseterata wa Christiana e kgapele thoko kopo ya gagwe ya beile. Go begwa fa seretse a naya kwa legaeng la mokapelo wa gagwe wa maloba kwa motsetoropong wa Utlwanang le go tlhasela Charlie Kati yo a neng a na le mokapelo wa gagwe wa maloba ka go mo tlhaba le go mmolaya. Babogedi ba ba bosisi ba tsibosiwa fa kgang e latelang e ka bama maikutlo.
Le ke lefelo la tiragalo le go begwang fa Serei a ne a latlhela setopo sa moswi seo o neng a se kgabetlheletse. Go begwa go na le ba mo boneng a kgorometsa kiribae go a nokeng ka letsatsi la tiragalo.
A re tsena mo saiting e yone kgae a ke atumetse mo metsing mo. Ke a ke bona phate nosi ya loto ke be ke emela mo nosi ke mo bitsa ntse ba checka ba ba kry-a plastic e le bonna ba motho a thoko kante bo teng mo teng re be re tla ntse re sheba ga re tsena ka mo re kry-a body.
Le fa molatofadiwa wa tiro eno e setlhogo a tlhageletse kwa kgotlatshekelo baagi ba re a se rebolelwe beile.
La bone phakela re tsogile ke ha ile gore re utlwella gore ntate o setlhogo o tseile tshailo tsa mile ka ene o mogogile ka kobo a moisa ko nageng a go moira dilo tse a moirang tsone. La bone sa teng ga gona ope o nneng a robetse sentle bana mo strateng sa rona ne ba dule ba re botsa dipotso gore a motho a o tshwere.
Seretse o solofelwa go tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ka labotlhano. Sentle English hihi.
Mokgatlho wa kwa Northern Cape o lwantshang bosenyi kwa motsetoropong wa Galeshewe o tlhalositse gore go tswalwa nakwana ga kgotlatshekelo ya magiseterata wa Galeshewe ngogola go baamile mo go maswe. Ke dikgwedi di le 15 kgotlatshekelo eno ya selegae e tswetswe. Dikgetse tseo di neng di tshwanetse go rediwa kwa kgotlatshekelo eo di fetiseditswe kwa kgotlatshekelong ya magiseterata wa Kimberley.
Sophie Mokgabi wa dingwaga di le 45 o na le nako a batla go abela lekwalo la tshireletso kgatlhanong le monna yo tlhorisang morwadi wa gagwe wa mošwa. A re ga a na madi a go duela tekisi ya go ya toropong. Seemo seno se tlile go nna le baagi nakwana mme kago ya kgotlatshekelo yone e setse e tlhogile bojang.
E re affecta botlhoko bane sometimes re ya khoto ga re na madi re masa dilo tse dintsi and re tshaba gore khoto ke so se se respectiwang ga re tshwantse re tsene kwa ga re sa ye khoto re kgona le go tshwara sometimes ga re na taxi fare jaaka nou yana ke a taboga dilo di setse ditokoto tsa rona tseno di setse ka Galeshewe khoto so ke na le omtrend beke ke taboga so se segwane ba ntse ba re nya ga se kry go santse go le tiri makarne.
Monna setilo wa Operation Fiela a re seemo seno se ama ba tswa setlhabelo ba bosenyi thata. mokgatlho wa re seno se di ya diragatso ya bosiamisi mo baaging.
Taba ya go tswalwa ga khoto ile ya ama batho ba rona ka tsela e seng monate and e sentle ka lebaka la gore batho ba rona ba tshwanetse gore ba tseye di-taxi ba ye toropong ga ba na le dikgetsi le ga ba batla go bula di-interdict tshwanetse ba ye toropong. Le rona jaaka mokgatlho e ya re ama ka gonne nako tse ding re tshwanetse re dirise madi a rona go thusa mme yo godileng gore a ye go bula interdict ko toropong.
Mookamedi wa lefapha la bosiamisi kwa porofenseng a re tiro ya kago ga e ne e simolola ngwaga ono.
Procurement instruction was received by the Provincial Office of the Department of Public Works and Infrastructure, which means that repair and renovation was approved. Funds also have been approved for the repair and renovation of the Galeshewe Magistrates Court, and we anticipate that the project will be awarded early next year and that the contractor will commence in the new financial year.
Lefapha la bosiamisi la re tlhabololo ya kago eno e tla simolola ka 2025. Lefapha le ikopetse maitshwarelo mo baaging ba Kimba le bao ba amegileng.
Fa re tswela pele, baagi ba kwa Losikisiki kwa Eastern Cape ba bontshitse matshwenyego a bona tebang le tsamaiso e bonya ya sepodisi go rarabolola dikgetse tsa bosenyi kwa kgaolong eo. Seno ke morago ga dintsho tsa baagi ba le 18 bao ba tlhasetsweng kwa motsaneng wa Losikisiki ka lamatlhatso. Baagi bangwe ba le 17 ba thuntshitswe le go bolawa mo matlong a le 2 a a farologaneng le fa motswasetlhabelo wa bo 18 a tlhokafetse maabane bosigo kwa bookelong.
Baagi ga ba itumelele tsibogelo ya mapodisi go ditiragalo tsa bosenyi mo kgaolong eno. Ba lelapa la ditokololo di le 18 tsa lelapa tse di bolailweng mo bokhutlhong jwa beke ba re ga ba sa tlhole ba tshepa mapodisi.
What is more painful is that I lost my aunt, my sister and my brother in this incident. In August last year, we were in the same situation where we lost our sister like this.
This is really traumatizing to us. Because my brother's actually lost his daughter now, recently lost his son, now in April, we were burying his son, and now this. So we were still trying to recover from the loss of his son, and then now we come and lose his only daughter to this tragic. At the moment, we don't have the slightest idea as to what could have led to this tragic incident.
Baagi ba tshwenyegile ka tshireletsego ya bona ka ntlha ya palo ya dikgetse tsa polao e ya magoletsa kwa Losikisiki.
According to me, most young people are getting killed. If you can check, the justice system in South Africa is very weak. This is common in our area. People are getting killed and we do not know the reasons behind and no one gets arrested. This makes us lose hope in our government because people are victims in this area.
Mayor wa masepala wa selegawa Inquza Hill are ona le tsholofelo ya gore mapodisi a tla itsotsoropanya malebana le dipolao.
We have been topping in terms of the demographics regarding this issue of murders, but due to the work that has been done by the police and also the community and the government at large, there was a sudden change in our space. For the past 2 years we have dropped, but now this incident has brought us to a space where we think it's not a good one.
Batlhankedi ba lefapha la sepodisi ga mmogo le tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane ba solofetse go jalana la Losikisiki ka moso.
A re tswele pele mogaetsho. Dikgang tse di sa jeseng di welang go bakgweetsi mo tseleng ba ba kolotang disuga tsa e-toll le mororo e ntshitswe mo tirisong ke gore ga bane ba tila go duela. Se go ya ka mokhuduthamaga wa tlhabololo ya ikonomi le bogammaile ka nako eo a neng a itsise fa puso ya porofense ya Gauteng e duetse dibilione di atamelang 4 tsa diranta go kantoro ya bosetšhaba ya matlole. mafaratlha a e-toll a tlhatlhamolotswe semolao ka kgwedi ya Moranang, mme puso ya porofense e ikana gore e tla duela diperesente di le 30 fa puso ya bosetšhaba yona e ipofile go duela bontlhangwe jwa sesuga se e leng diperesente di le 70 go bothati jwa tsamaiso ya ditsela.
Dikgang tse di sa itumediseng go bakgweetsi ba dijanaga mo Gauteng. Fa o nile le sekoloto kapa ka Eddie e-tolls di neng di dira, o tshwanela ke go se duela.
You can't cancel the debt because it was not incurred illegally. It was the law of the country. And the fact that people decided not to adhere to that law of the country by not paying for whatever reason, that's the issue we're dealing with. So it was not illegal to pay for e-tolls.
Ga go felele foo. Fa o duetse di e-toll pele ga nako e di khutlisitsweng, ga o ne o busediwa madi a gago.
When people were paying for e-tolls, remember it was legal, it was not illegal. And they were paying because they were utilizing the service. So they will not be paid back.
Maile o buile seno fa a ne a dira kitsiso ya go duelwa ga diranta di le dibilione di le 3.8 go lefapha la matlotlo la bosetšhaba go duelela sekoloto sa e-toll tse dibilione di leng 3.2 tsa tsone e leng tsa sekoloto sa bogologolo le bontlha bongwe jwa tlhokomelo ya tsone ya diranta di le dimilione di le 546. Maile o ne a bega kwa kopanong ya bobegadikgang beke e e fetileng gore Gauteng ga ena matlole. Seno se dirwa ke dikgwetlho tsa semolao kwa lefapheng la boitekanelo gareng ga tse dingwe.
Bataki bangwe kwa porofenseng ya Free State ba latlhegelwa ke tšhono ya go bontsha bokgoni jwa bona ka fa meletlo ya dipontsho tsa mmino e tomame ditiragatso tsa badiragatsi ba ba setseng ba atlegile. Ba re go tlhaela kgodiso ya dipeeletso tsa badiragatsi le babini ba ba santseng ba thuthuga. Diketeko le meletlo ya khufa le lemo di thankgololwa mo bekeng eno.
E ka tswa e le kgotlhang e kgolo go di gaisa tsotlhe ya kgwebo e Bloemfontein e kileng ya nna le yone jaaka khufa fest le lemo fest dira gore polelwana e e reng fa ditlodi lwana bojang bo a boga. Baopedi ba selegae ba re ba tlogetswe mo serameng mme ba re jaaka makhufi e sa tlhola e le teng isago e lebega e le e sa itumediseng.
Di-artist a di a fumana karolo e di bapalang gagologolo tsa Free State di-festivaleng tsena tse pedi leng khufa le lemo. Ga o fumana di-artist tse fumaneng monyetla o mogolo di-festivaleng tsena ke di-artist tsa Bloemfontein fela.
Morulaganyi wa mmino wa selegae a re baopedi ba selegae ba latlhegelwa ke ditshono ka gonne go tsepa methata mo baopeding ba ba nang le maina a magolo.
A re se ka lebala gore the two festivals ne they are more ke dikgwebo. So ba tshwanetse ba shebe gore ba tsenya bokae mo dikgwebong tsa bone.
Moopedi mongwe selegae a re o ne a dumela gore bokgoni bo tla bulela bataki dikgoro le go ba dira gore ba nne le karolo eo ba e tsayang.
Nna ke bile part ya the big stages for a lot of years and ke a tseba le gore na e nketseditse eng career-eng ya ka opportunity eo. So ke ne ke galletse go bona difatlhego tse ntšha tsa di Free State artists.
Khufa fest le lemo fest di tla thankgolola moletlo wa bone ka labone. Kamogelo Seekwe, dikgang tsa SABC, Bloemfontein.
Setlamo sa go babalela le go dirisiwa gape ga ditswa mmung sa kwa Mpumalanga se latofatsa sepodisi ka go retelelwa ke go tshwara dikgongwana tsa go batla madi ka dikgoka. Sydney Shabangu latofatsa ka gore sepodisi se ikgatholositse dikgetse di le tharo tseo a di butseng tebang le se mme borra dikgoka ba ga ba ise ba llelwe ke ditšhipi.
Setlamo seno se se ntšhafatsang dilwana tse di latlhilweng gore di dirisiwe gape se ntse se dira dingwaga di le tlhano fela se mo mathateng. Jaanong setlamo seno se mo matshosetsing ka ntlha fa go begwa fa go na le batho ba ba batlang madi ka dikgoka go tswa mo go sone.
A number of people came here and then they said to me now they're taking over the landfill so I'm supposed to pay but they never mention the amount of money and after that as I refused to do that then that's where the threats start coming in.
Shabangu o begetse mapodisi a kwa Kanyamazane ka gatira no fela babelaelwa ga ba isi ba tshware.
I have 3 cases with Kanyamazane police station. It happened during February. The second one, it was in April, and then the last one, it was last month, September. So the first 2 cases, nothing happened at all.
Khabagare mo commissioner wa nakwana wa sepodisa province o tile moko gore bapelelwa batlile go tshwarwa mo bogautshwaneng.
At the moment, we are going to definitely within a moment or week, or we will be in a position to make an arrest on this issue. We know it very well, and I have been talking to everybody that this matter needs attention as quick as possible, and we are doing that because it is now an assault GBH and as well as damage to property.
Go ya ka mkhonazi dikgetse tsa go batla madi ka dikgoka go tswa mo ditlamong ditweletse go tlatloga kwa provinceng eno media batlisisiwa
le lekalo mogedi sala sentle.